yakin kan sema etwem no ye hunu se ewrade soma Jeremiah ko Israel fo ho ko bom koko enam won bone a wo ye ye enis won aso odin se dia wotwe won ho free ewrade mra so na wodi won komade echi ekoye ebone eno na ewrade soma Jeremiah se onko na onko bo won koko enko kan ya mabone a obema aba won so nyina enkyere won afi mu bosumi awotwe ne da etosu du munu Galilee Pentecostal International Prayer Camp and Church. Dada akin kansem. Yabe kenkan ewo odifu Jeremiah homa no. Etiri du baako ne etidu mienu kopem du miensa no. Israel fie. Muntie asama Ewurade reka akyerɛ mo. Sɛ Ewurade sie nie, munsua amanaman kwan na munsuro osoro nsɛnkyerɛne. Na amanaman na esuro wɔn. Na aman no atoro mu dia ye atoro na eyedua a ho atwa no efiri kwae mu odwemfo ensa anu adwuma a ode dade ye nipa de sika ne dwete hyehye ho wode nadwa ne asai bobom na ampone anto won ahoni te se efre efuo mu kaaka motobi na won kasa so na wosua won if we say want to me nante moon suro won na want to me nya boni biara na papa ya enso inni won ho obiara ni wa ote se wo o erade wo na wo ye kese na wudin enso so meni ye mu hwan na ore suro wo o amanaman hene if we say wo na efata wo na amanaman enya nsafo nyina mu ni won ahini nyina mu obiara ni wa ote se wo na won nyina ye ejimifo ne nkwasiafo ahoni nkyerekyere eyedua wode dweta a won aboro efiri tasis ba ne sika enso firi yufas eye odwemfo ne sika dwemfo nsanu adwuma bibitoma ne ntoma a ebredum na efira won ye nyina ye odwemfo nsanu adwuma na erade ne nokure nyankopon Oni nyankopon ti asefo ne daa hene na ebufuo inti asase woso na amanaman intumi na ebufuhye se de a monka nkyere wonnie abosom a wanye osoro ne asase no bayira efri asase no so ne soro ase ono na ode ne tumi ye asase de ne nyansam a wiase tim ho na ode ne ehunumu tre osoro mu oma nene so a nsuo pii ba osoro na oma suwisie tufri asase ano no hoa oyɛ enyinam ka nsuo ho otu inframa firi na dekra bia nipa nyina yɛ adimifo a wonni nimdeɛ sikadwemfo nyina ani wugu wɔn ahoni ho efiri sɛ wɔn egudie no yɛ atoro na ahome nni wɔn mu wɔyɛ adehunu enku nada adwuma won asotwe bre no mu wobeyira Jacob chefa inte se yeinum na nioma nyina yefo ne no na Israel ne na pejade a ne puma diso asafo erade ne nidin buabua wahode ano firi asase so o wo a wote kro a watua ho no mu na se erade sie ni hwe mereto asase no sofo into bo Bireyi na mahiehia won ho na won ahunu mepra inti menue mekro ye meya nanso me se meyia ara ne no na mesom mentuma dan asai na me ntampe homa nyina mu atete memma efri me hokɔ na woni ho obiara ni ho a obeyire mentuma dan mu bio na wasi me ntwamutam na ahwefo no adane agyimifo na won misa ewrade akyiri kwan eno inti woni yie na won muakuo no nyina abɔ apete muntie ene bi hwɛ ereba na jejeje kɛse firi etifi fem asase so reba sɛ worebɛyɛ Yuda nkuro no amamfo ɛsrɛ so kraman tenabea ewrade mehunu sɛ onipa kwan inni ne nsɛm eni onipansem se dia onamo a obetutu nanamo ewrade tie me enso ye no se dia efata enko enye webufuo so na wanwre me ma webufu hie ngu amanaman a wonnim so ne enkrofo a wonmo wudin no so efri se watete yakop mu watete ne mu amene no na wanye ne tenabea no amamfo asama efri ewrade nchen ba yeremaya nchen ni tie apam yi munsem na kachre yuda merima ni jerusalem fo kachre won se se ewrade israel nyankopon sie ni wadome de onti apam yi mu insem a me hye mu ejanom da a me yi won me free mizrim asase so free da de funu no no mu se muntie me na monye nyoma ma hye mu no nyina na monye me oman na me so meye mu nyankopon na mama ntam a me kan mu ejanom no ejina se me de asase a esini nufusuo ne ewo bema won se dia etie eneyi na meje so se amen ewrade na ewrade ka kire me se pai mu ka nsem yi nyina mu ka wo yuda nkro ni jerusalem mrono no so muntie apam yi mu nsem na munni so efi se me hye mu ejanom da a me yi won me free mizrim asase so baaye na edibesi ne metua ehema me hye won da se muntie me nanso won entie na won mre won aso ase na won nyina di won akoma bone din ye so enti me de apam ye a me hye won se won ni so no na won ni so no nsem nyina aba won so na ewrade ka kire me bio se etuate aba yuda merema ne jerusalem fo mu wasane ko won tete ejanom a won pese wotie me nsem no emumuye mu na wodi anyame foforo echi som won Israel fie ni Juda fie ato na pama me ne won ejanom pamo ye no enti se ewrade se ni hwe me de bone a worintumi infrimu reba won so na se wosu freme a me rintie won ana Juda nkro ne Jerusalem bekọ akosu afra anyame a worehye nuhwam ama won no nanso worinje won won ama ne hunu brɛ no mu na se de a won kro dodo tie no se de a won anyame enso dodo tie ne no a o Juda na se Jerusalem mrono dɔso tie no saa ara na mo asisi afɔremukia ama aniwudie afɔremukia a mo hye so nuhwam ma ba enti wudie mpachew ima oman yi na ima won ho su ne mpae bɔso efri sɛ won ama ne hunu brɛ no mu wusu frɛme a mirintie medɔfo edi asɛmbɔne yi ɛde na ɔwɔ yɛ wɔ mefie bɔhyɛ ne afɔrebɔ nam bɛyi wo musuo no sɛ wamaneɛ no ba a wobɛdi ɛrusie anka ewrade frɛ wo ngodua frɔmfrɔm fɛfɛ a ɛso abapa nanso afei ɔde ehum kɛseɛ hooyɛ asɔ ne ho gya na ɛbubu ne man na asafo ewrade a ɔtɛ woɔ no akyerɛ musuo a ɛreba wo so bɔne a Israel fie ne Juda fie ayeyɛ sɛ wɔhye aduhwam ma ba a de huro meboɔ no nti na ewrade yi kyerɛɛ me na mehunu nso ɛno mu na wɔkyerɛɛ me wɔn ne yɛ bɔne nanso me deɛ na mete sɛ odwama a ɔdwoɔ a wɔde no rekɔ akumeɛ na mennim sɛ woapam me tiri so sɛ momma yɛnsɛe dua no ne naba a na yɛntwa mfiri ateasefoɔ asase so na wankae ne din bio nanso wo asafo ewrade a woyɛ ɔtamufoɔ tenenini a wosɔ akoma ne adwene hwɛ ma menhunu mawerɛ tɔ wɔ wɔn so na wo na mede masɛm mahyɛ wo nsa enti sɛ ewrade ka no anatot mmarima a wɔrehwehwɛ wo akum woɔ na wɔka sɛ nhyɛ ewrade din mu nkɔm na woanwu yɛn nsa ano no ho nie ɛno nti sɛ asafo ewrade sie nie hwɛ merebɛtwe wɔn aso mmeranteɛ bɛtotɔ afena ano na ɛkɔm akunkum wɔn mmabarima ni won mama na nkaye biara renka ima won na mede bone beba anatot merimaso won asotwen afenu mu oh erade se mene wo bo nkura wudi bim ara nanso mene wo bekasa ara adan intina abonefo kwan si won yie na nkonkonsafo nyina enso ho jo won wote won na waje ihini wonyini na wososo aba enso wo ben won ano na woni won kuma ntemtwe nanso wo erade wo nime wo hume na wo so makoma hwe se dia etie wo wo fem tutu won se nwan a wori koku won na shira won so sie okumda enkosi da ben na asase no inni abobo na efuom ahahan ntwintwam esofo obone no nti mwa ne no ma ewiesa efi se woka se orenhunu yen ewie se woni anamonfo impotu mrika na woma wobra enye ebeye den na woni aponko besi emrika kane na se asase a eso da ho no so impo a wohwe ase a enye wobeye den yordan kwaye no mu na wo nuanom enso ne wagya fie wan mpo twa wo nkontompo wan enso wotiem denden di wachi se woka nokonoko sem kire wo a wonye won ndi megya mefie mato megya pade egu mede mekra dofo mahye matamfo nsa megya pade adane me se kwaye mu jata wama nene so etia me entina mechiri no meja padia adane me akode a oda enso akode a etwa ho ehia munko nko boaboa wirem muadoma nyina anomra na wombedidi muahwefo pi asai me bobeturo etietia mechefa so wadane mechefa fefe no aye no esere pete wasai no pasa aye drabe de me ho ebobo wasai asase no nyina enso obiara ni wa odisie na komemu asaifo aba anwa pradada so mpampa nyina so na erade afena retwetwa afri asase ano akosi asase ano asomdwe ni ho mma ohonam biara wogu ayuo na wotwa nwira wobrae na wonnyam hwee na won eni bewuwu mu no bae ho sei na erade kan won a wotete mehunu nyina ho nipa bone a wode wonsa aka ejapade a mede mema meman Israel se wonnie no hwe miritutu won afri won asase so na metu Yuda fie afri won mu na ebeba se metu won no akyiri no mesane mehu won mobo na mede won nyina asane aba won ejapade mu ne won asase so maako maako na se wobesua meman akwan yie aka medin ho ntam se se erade ti ase yi se die wo kire me man se wonka ba ntam no a ene wo beye ne won wo meman mu na se wenti a ene metu sa oman no agu metutu na masai won erade asem ni se erade ka kire me ni kona koto enwira aboso na fa bo wasene na mfa emmo nsuo mu ena midi erade asem no so koto aboso no na mede me bo masene na erade asem ba menchen ne mprenu nso se fa aboso a woto ya ebo wasene no na sane ko efrate na fa kwohye obotan tokuru mu na misimu mede me kohinta efrate se dia erade se me no na enapi echire no erade ka kire me se sori ko efrate na kofa aboso a me hye wo se fa kosie ho no bra na misimu miko efrate na mekobore mefa aboso no mefridia mede mikosie no na hwe aboso no asu enye ema hwe ena erade asem ba me nchen se erade sie ni sa ara na mesai Yuda ahantan ni Jerusalem ahantan bebre no ama mone yi a won pese wotie minsem na wonam won akomade yemu na wodi anyame foforo echiri som won sori won no wobeye se saa aboso a enye mahwe yi na sɛdeɛ abɔsoɔ fam onipa asene no saa ara na mema Israel fie nyina ne Yuda fie nyina afam me ho Awurade asɛm nie sɛ wanyɛ me oman ne din ne ayeyie ne animonyam nanso wo mantie enti ka asɛm yi kyerɛ wɔn sɛ sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie ensa bɛyɛ empɔre nyina mama na wɔbɛka akyerɛ wo sɛ nim na ye nim sɛ ensa bɛyɛ empɔre nyina mama na ka kyerɛ wɔn sɛ sɛ Awurade sie nie hwɛ mema asase yi sofoɔ nyina ne ahemfo a wɔtete David adwa soɔ ne asɔfoɔ ne adiyifoɔ ne Yerusalemfoɔ nyina aboro titan na mede wɔn bɛbobɔ wɔn ho wɔn ho agyanom ne mma nyina Awurade asɛm nie merenhu wɔn mmɔbɔ na merennya tema mma wɔn na meyam renhyehye me sɛ merensɛe wɔn montie na monyɛ aso monyɛ ahantan na Awurade na ɔkasa monhyɛ Awurade mo Nyankopɔn ne onyam ansa na wamasom aduru ansa na monan asunti bepɔw kusuru no na morehwɛ han kwan a wadane no sunsun na wamasom kabi aduru na sɛ moantie a mekra bɛsu kukuam mo ahantan nti na mani afiri nisuo ara na nisuo abɔrebɔre me sɛ moafa Awurade nwankuo no nomu sɛ ɔhene ne ɔhemmaa no sɛ mommra mo ho ase ntena ase na mo animonyam abotire afiri mo atifi atɔ moatotɔ Negab nkuro no mu na obiara nni hɔ a ɔbɛhini moatu Yuda nyinaa kɔ nnomu mu moatu wɔn kɔ korakora ma w'ani so na hwɛ wɔn a wɔfiri atifi fam reba yi ɛhe na wo moakuo a wɔde maa woɔ w'ani onyam nwankuo no wɔ sɛ ɔde wɔn a wo ara woayɛ ne wɔn sɛ wo namfonom si wo so atitire a ɛdɛn na wobɛka awoɔ renka wo sɛ ɔbea wofoɔ anaa na sɛ wose no w'akoma mu sɛ ɛdɛn nti na yeinom ato me yi a w'amumuyɛ bebree nti na woayi w'ataadeɛ nhyɛaseɛ adie woahyɛ wo nantin yi a Ethiopiani bɛtumi asakyera ne wedeɛ anaasɛ ɔsebɔ bɛsakyera ne ho nwerɛnwerɛn ɛneɛ mo nso mobɛtumi ayɛ papa mo abɔne akokwa mo enti mɛbɔ wɔn apete sɛ ntɛtɛ a anwea padada so mframade no korɔ yei ne w'adeɛ a wobɛnya wo kyɛfa a mɛsusu mama wo Awurade asɛm nie ɛfiri sɛ wo werɛ afiri me na wode wo ho ato atoro so na me nso mɛyi w'ataadeɛ nhyɛaseɛ mɛbue w'anim na w'ahunu w'ahohora no w'akyiwadeɛ a ɛne awaresɛeɛ ne wo hwene porɔeɛ w'adwamammɔ atantanneɛ werɛm nkokoɔ so na mahunu ko sɛ Yerusalem nkosi da bɛn na wo ho bɛteɛ